yanywedde zibusenge yalidde mukwano gunsitudde buteke bukedde balala zembatadde lavu ya chikadde mukwano guntanudde Cantolose, Avu Young and Deze, Tunusanga Wense, Mendo Togense, Funa Cantolose, we're gonna go on a gunner.
Party.